Tērā tētahi hapori Māori o te hiku o te ika e kawe ake ana I te taki kia whakatika I te pūna Hawaii o tō rātou anō wā kāinga. Kātahi anō kā riro, mā te runanga o te Aupouri, te pūna Hawaii o te takiwā o te kao e whakahaere. He pūna Hawaii tēnei ā te whakatūri ai, hei whakamahi ki runga I ngā pāmu, me ki hei wai mō ngā kararehe. Engari hei tā te runanga ko te hunga whakahaere o mua, kāre I paku aro atu ki te tiaki I tēnei pūna Hawaii nei. Anira Aharata Brown.
Koinei te wai e whāngai ana I ngā kāinga o te kao.
We just don't have water, so we're forced to drink this.
Quite a paru brown, sort of tanned water. You know, this day and age, I don't think we're meant to be drinking that sort of water.
He take ki ngā moka katoa o te wā kāinga, pēnei te marae o te iwi, ko pōtahi.
Ko pauhere ngā wai, ko haere mātu, ko ringi atu ki te... Ki ngā tanga te hokokone te wai, te wahi ua an tēne ata, kore tēna wai e, kore tēna tanki ki tēne wahi ua, kore.
People in the district, they do drink it, because that's all they got. No money, yeah, a lot of money to get water up here.
The woes are that our whānau are still having to buy and boil their water. That is a hopeless set of circumstances.
Ko ni atu I te te kautau ki muri ka whakamotu hake ngia te pūnaha e te kaunihera.
Is the water at this park better than the water that's feeding the homes in Te Kao?
Yes, ironically. The water source has been available to our whānau for some years but owned by another organisation. We now own it, but what we want to do is provide better water, as I said. Clean it, make it drinkable.
You know, we haven't had the rain, so we're still coming through the drought.
E ahu mai ana te wai nei tēnei roto o wahakari I te kao.
Yeah, if we can get a system to clean that water up and provide clean water for our whānau, our iwi, saves us the money buying water, $800-$700 at a pop.
So we're in the throes of negotiating some investment to come into the tribe, to be managed through the runanga and to make it a better state.
Hei tā te kaunihera o te raki, ko hāpai ake rātou I te runanga e ngana nei kia whai tautoko a pūtea hei whakatika I te wai. Kārata Brown, te kariri.